wachipanga Na munobe ni sasa Mwana ne munobe ni mponsoka Bushe Ikabalansa mayo Bushe Ikabalansa Bushe Ikabalansa tataye Bushe Ikabalansa Bushe Ikabalansa mayo, Bushe Ikabalansa, Bushe Ikabalansa tataye, Bushe Ikabalansa. Bushe Ikabalansa mayo, Bushe Ikabalansa, Bushe Ikabalansa tataye, Bushe Ikabalansa.